umthandi kamupersonic sicela ukuthi wenze ukubalekile nokufanele ukulayika nokusubscribe nokuba yimembe kakhulu ngasukuzisa kakhulu okunye ukuthukisa ukuthi abantu benikele kuyichannel. We know ukuthi 2 or 3 people bayaye banikele once in a while. Siyabonga uNkulunkulu akalibusise lonke. Nini nike nanikela nanani enisazonikela nabanikela njengamanje andise inqolobane zenu. Nakuko okubalekile ukuthi wenze ukuthi uqinise ukuthi awungiwhatsappi, awungithumeli SMS, uphoqelekile nje ukusebenzisa ama-calls, direct calls kuphela. Nakhona qala ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama, ngiyakuvumela. Nge-weekend ngiba busy kakhulu, nangesonto ngesontweni ningangithindi ngazakwethu. Khetha lomlungu 3 or 4 3 2 4 khona la ku-YouTube channel. Uthi-ke ngicela oligqamini ekuthi-ke ngiphuphela ngigqoke iy'mpahla ezinhle, ngiswenkile nabanye abantu engibaziyo. So nako esingakukhuluma ngomuntu osuke ephupha eswenkile, kungaba kanye 2 3 4 5. Number 1, uma uphupha la uswenkile, singathule nje ngophawula uhle. Uma umpofu lusho ukuthi uzothuthuka, uphinde mhlawumbe ukwazi ukuzakhela udumo, ukuhlonishwa noma isithunzi phakathi kwabanye abantu. Ngokukalokhu 7:25 kanti naphuma ukuyobonani na umuntu owembethe izingubo ezino ezinothonotho na? Bhekani abembethe okukhazimulayo bematasa besezindlini zamakhosi. Amahubo 43:13, indodakazi yenkosi inhle kakhulu, ilapho phakathi ingubo yayo yayilukiwe ngegolide. So number 2, kungenzeka futhi ophupha uswenkile, singabe sithathe njengophawula uhle uma umpofu lusho ukuthi ngenze kuzobusiswa ngomusa, impumelelo okanye inqubekela phambili empilweni. UZakariya 3:4, yathatha yasho kwabemi phambi kwayo yathi, mukhumuleni izingubo ezingcolileyo kuyena, yathi ke bheka, ngidedisile kuwe ububi bakho, ngiyakwembathisa ezobukhosi. 3, kungenzeka futhi uphupha uswenkile. Olungumobuso ngoku singathatha nje ngoPaulu uhleke olungabe nje lusho ukuthi umuntu omnene wena, umuntu ongasoleki, noma ke umuntu osephendukile futhi wabukela insindiso. Umshumayeli 9:8 uthi ke izingubo zakho mazibe mhlophe ngezikhathi zonke, nekhanda lakho maligcwele malingasweli amafutha. 4, kungenzeka futhi uphupha uswenkile, sikuthele nje ngoPaulu oluhle uma usanda kusihlambulula wena, olungasho ukuthi ugezekile futhi inhlambuluko yakho noma inhlambululo yakho ihambe kahle, noma ke lesi sidalwa sikwembethi njengamanje sihlambulukile sigezekile, uyabona. Azivale ngokuthi-ke kodwa uma uphupha futhi uswenkile, sikuqalele ngoPaulu ubu uma umuntu ocebile bese uzibona ugqoke kahle, ugcoke uswenkile, kanti vele umuntu ocebile okhomba ngophakathi ongwasweli lutho. Lokho kusho ukuthi kumele ukhuleke ngamandla ukuze uvike into eyinhlupheko esifuna ukuqala manje kwembathe wena, yabona. Siyabonga, like, subscribe, become a member. Uphoqelekile ukuthi inamba yami isenze kuphela ukungifonela, ungangiwhatsappi. Abantu bayangiwhatsapp ngaze ukuthi awufuna ukuqamba bami and angiwungiphathi kahle. Any abantu bafuna ukuthi ngiyabakweleta, kwayeza angikweleti muntu. Njengoba ngichaza ngokuvakasha ngimkweletayo, ngikwenza ngothando futhi it's not like I'm obligated to do le nto leyo, yabo. So abantu mabe ngiwhatsapp baye bafile ngathi I'm obligated, ngoba abanye uthi noma ubachazele bathi badube, yabo. So kwakukuphi abantu kahlehleni isho ukuthi abantu abaningi babi lanza kwethu. Yiloko engikufunda kontile bese ukuthi abantu babi, abantu bafisa izindlela efunwa yibo, abantu bafuna wenza izinto ngendlela abafuna ngayo bona. That is why abanye noma ngibatshethi ngiyafonelwa athi hayi salungichazela mina, salungichazela, awu yini, yabo. Babi abantu, balukhuni abantu, yabona. Abanambongo, ababongi, aba appreciate kodwa kanje siyabonga.